kutumia mwisho, acha kuwa na uoga. Governor 2027.
Imani Marianist Hilary Ngea Etende. Hilary Ngea Etende. Imani Marianist Ibaba Gloria Nabukuye. Nasoma jina tafadhali. Ibaba Gloria Nabukuye. International Teachers Training Center. Andrita Kajuju Mkata. Asante. Jaramogi Oginga Odinga University. Hilary Masambaka Malova.